dato tusiri fai tau il tau nei e bua le ile tusi o kenese ole mtau kwa siku mtas amato tatu fai tau mo il fai upu mua e fa ngata il fai upu iba kenese e siku mtasi amato tatu fai tau mo il fai upu mua e fa ngata il fai upu iba ma fai upu mua umato tusi pa ia sa no uma maile amene ole tatu fai tau fai upu wa iai fa fong sa tasi lava le ngana e tasi foi le tau tala ale lolangi umo.
O foi na rato o mai mai sai. Pana maua le i la tau le fanua lau ma tasi le no o ste nara. Pana la tau maua i lea.
O na la tau fe tau tau tala i lea o le tasi ma le tasi. Sa uia. I nga tatou fai ei o maa o mea. Ma matua tunua i lafi. O na fai leo maa o mea mo la tau maa. O fai foi le pulu e Mary mo lato pensina.
Nga tau fai ane lea, o maia, i nga tatou fai ia o se ai ma se olo, i o olona tumutumu i le langi, i a tatou fai a foi se mea i ta ua ai tatou.
O nga fio ifo leo i o vai a sila sila i le ai ma le olo ua fai e tangata.
Lenei fo'i, e le to e tau fia i la tau se mea tasi, o la tau manatu ia i fai.
O maia, i nga tātou o ifo ia, ma ia tātou fa ese se ina i le mea la tau ngangana. Ina ia i le ngona e le tasi le ngangana le tasi.
On fata ape ape le i ova i ate i la tau ai le mea i le rolang uma. On tu ua le i la tau o faya o le ai.
Fai tau.
O le mea lea ua ingoa ai e o papelo. A ua faa ese ese ina i le mea i ova o le ngana le rolangi uma. Na fata ape ape fo i i ova i ate i la tau ai le mea i le rolangi uma.
Tau ne fa manuia te le maile tua i le fai tau ina o lon fi ngalo pa ia.
Ina ia tau tau ni liu fatasi mau i le iopu o lona matau pue fasi funu malelua. Ma e fia faitawina le fai upu e lua e fia fa. Tumu tumu iai ma fufunga ia atoa ma le tatou aoonga o le awhenga iai i le tau nei. Iopu o lona matau pue fasi funu malelua a o lona fai upu e lua ma tako fie pe a fai e maua ia au tau tuspa ia mau tau ni liu iai. Ia le lei fa fonga le mai o le au faitawina. Wa oi loa e te mawhaia mea uma. E le mawhaia fai o na bawia se mea e te fina ngalo iai. Na o tā ua le teimi o le tātou a o ngā i le teimi wa tuanai. O le tau tinonga lea po upu nei o le tau tinonga a iopu le au auna o le sa tau lai lana baai ma talitonu atoa toa. O lo soi fua lona tua na te tongi o lai nau e tusa ai ma fai ngata ma fafita auli o le soi fuanga. Ma fa solo la tata wa onga ma le tato por kalama o le tau nei o te manao i au tau mai te wina i a upu nei. Wa o i loa e te mawhaia me uma ma ele e mawhai foi e se tas. Ona bawia se mea e te fina ngalo iai. A wala tata wa o onga ele tau nei, o la tata wa o ina ai, ia se tasi o whangai ngoinga, o lo ngalue ele ti Apollo, ina ia tau fia, le whatau nu ina o le fina ngalo, ma fua fuanga le tua, mo le tangata. Peitai fai maile upu le ana fai tawina, pe o le tangata, pe o le ti Apollo po ai. E le ai se tasi na te mawhai. O na tau fia ma vau ia le mea e fina ngalo i aile tua. Tau nei o tatou au tū o le tatou au onga o ni ma rota. Ma le olo o papem. O ni ma rota ma le olo o papem. O le olo papelu na fausia e tusa ma le selau tau sanga i na ua mamae le lolo. I seisi whaupunga, o le teimi na fausia ai le olo papelu e leito a tele ni tangata i lunga o le whungae lele. Peitai, o le a tātou wha solo ma vamae, i le tūlanga nā ngai mai e le tangata ma manatu e whau le olo lea. Ma o lea olo e leo se fua fuanga le tua mō le tangata. A o le fua fuanga le tangata. O lo nga lue ai o le tua i a le ti Apollo. A wha solo la le tata wa onga i le tau nei. O te manao i outou mā natu natu. I nisi nei o mea tāua. Sa tātou suasuina i le tātou whasolonga mai o awa onga i to tonu o le tusi o kenesi. Peore nei. Mumua, na tātou talano ina le ngafo kaino ma le ngafo set o le whanau lea a atamu. Kaino ma setu. O lana lua na tātou tau talangia i a ofu lau mati na whaia le tangata a toa ma ofu na whai i pāwaman. Na whaia ele atua mō re tangata. Malona ton, na tātou suasua i na le tala, i a tali ole atua ma whawhine o le tangata. Ma o ia mea e whaaua ua upea i le tātou suasuenga i tala i ngafa ia e lua po seats e lua a wha solo pea i ale nei fe awolo launga ina pea mai to tonu ale tusio kenese. Ma la sei tātou nili watu i le kenese o lona matau po iwa a ole whai upo e lua se furum leono. Wha fonga le mai kenese lona matau po iwa a ole whai upo e lua se furum leono. Ua whaiane foi o ia ua fafetea yo male tua o sem. Se ale winga o yout. Ua fafetea yo male tua o sem. Fa for my way. Ole winga o upuia o sem. Ole tamalia. Ole ana fa awa wina le ngafa paia. Le ana mata mai a setu le ateli o atangu. Ma oia le nā, na te whāua upea, i le ngafa sa ioi na whātau nū, i le fola fulanga le tua, na fola fola i atamu maema, ma le ngata na whātau anga i e tēnā, i le kenese olona ma tāu pe tolu, arfa iupe sifuma lima. Ai whāpe fea, i a hamo mai a feta, ma taule le mai, o noa e tō tolu lana whanau, o semu, o le tama lea na te whaa o wina le ngafa pa ia, se i tau nu le tama o le folafolanga. A o hamo mai a feta, o tama ia, na tutupu mai ai, i a nu fowale, e te te i le fina ngalo o le tua. Ma la se i tātou mai atu i le tau nei, i se bainga e whata tau, ia i lātou e na tutupu mai, i tama ia e tō lua, o hamo mai a feta, a toa ma le nganga, ma mafau fonga ma manatu o tangata na tutupu mai ai e te te eile atua ma lana fuafuanga mo tangata. Tātou tangai ili kenese olona tau pwese fulu a ole fayupu e lua. Kenese olona tau pwese fulu a ole fayupu e lua. O atali nei o yafeta. Lewa tātou ia ili ngafa o yafeta. O ko meri, ma makoku, ma metai, ma yabana, ma tupalu, ma meseko, ma tirasi. O ai lātou ia, po o ai ai ia, manu ia na te tupu mai i ai a feta. Pe mai rifam talanga, momua, o komeri, lua, o makoku. Tau te sila fia ina, a fai tau te fai tau le tusi o eskielu alona matau po e tolu se furu malebalu, ma le tolu se furu maleiva, tau te mauai nai o makoku, o leisi lea fili, sa fai ma fili i le nua le tua. Tolu o metai, fa o yabana, o yabana, o eleni lavalea, o lesi le fili, o tangata o le tua. Ia, malona lima o le fasolonga, o tirasi, o tirasi, o le nuu leo turo, ma o le tasi leo nuu, sa faima fili o tangata o le tua, ile fia ngainga tuai. Faiupu ono, la si tato li watu le faiupu ono, o le mta upu lavalea, o le kenese e se fulu. O atali fo yo hamo, le watato ya hamo nei, o kuso, ma misa raimo, ma futu, ma kanana. O ai tamai, o kuso mai, ma kanana. Tamanao yo tau sila fia ina, o kuso. O le tele o manatu, ma mafau fonga, o tangata faitau le tusipa ia, e fapea. O kuso, o le aai lea malinu, na tupu mai ei aikupito. A faila o koso o aikupito, wautou loa o le tasi lea o nu na lato matua te te mafapo longa i le nu o le tua a o au mau Israelu i aikupito. Fapea mkanana. O le tele la o nu ma ai na tutupu mai tamaia o hamo mai a feta. O ila tou ia o ni tangata sa matua fau vale i le fuafuanga a le tua. Mai na tau mawhai satani, e whao ngā ina i lato uma ia, na tutupu mai tama ia, i a aua lava nei whātau nu ina, le fola fulanga a le tua, i le kene se tolu fai upe sifulu ma le lima. O lafo i le kene se tolu fai upe sifulu ma le lima. Fai mai le fola fulanga a le tua, o le a whānau mai le tama, le teimi le ina wang salata ma eva, na te tui mamomo ina le ulu le ngata. A o le ngata na te tui mamamoina i a murivae oai. O le tamalea. Lo o tau mawhai i a leti apolo e aua nei whātau nuina i a le fina ngalo o le tua. Wa ngalo i leti apolo o le tau tinonga aiop e whapea. Wa oi loa e te mawhai a me uma. Mai le mawhaia o na vāuia se mea e tasi e te fina ngalo iai. Le ai se tangata Yo lava ele ti apolo na te mafai. Ona vauia pe tau fia le finangalo le tua. Se tato vai foi pues se fulu. Alona foi pues valu. Que nesse alona tau pues se fulu. Al foi pues valu. Na fana wa foi e kuso. Ya te li hamo. Oni marota. O ia foi na mata ona fai mali malosi ile no langi. Pe peiva. Ole malosi foi o ia i tulimanu i luma yova. Foi pues fulu. Ole pungai olona malo. O papelu, ma reka, ma akata, ma kalene, ile nuo senara. Se yo si datu ya to tau nei. O ai lea ua ta ua le tusipa ia, na fausia lea ai ma le olo papelu. O le tali, o ai? O le tali, o ni marota, ioe. O ni marota. Ile fayu po esfur mertas. Se itato va ya inicio ilato. O ai manu na tutupu mai ai ile tamalea. Fai upe sumertas. O le nu lava lea na alu atuwa ia sura. Na ia faya ni neva male a ai o reopo makala. Nisi ia o ai. Ile fai upe sumerfa. Tanga ai fai upe sumerfa. Matangata pa te ruse. Matangata ka se lui. O ai ia tangata. O ai tangata ia ta ua. O tangata ka se lui. O tangata ka se lui. O tangata ia sa tutupu mai tangata fili, le tutupu mai e tangata filistia. A oisi ia o tangata, sa amatua te te ile tua, malona finangamu, tangata filistia. Ile fayupu la e se fulma leono, tangai fayupu e se fulma leono, ele ngata I tangata ia, ai fai mai fayupu e se fulma leono, ma tangata o sa iepu se, ma sa amori, ma sa kirika, kirika se. O ai e tangata. O nisi nei o ai, po nisi nei o nu sa iei tu tonu o le malo o kanana I na ua a ngai atu le malo Israelu e fai kanana mo lato tofi. Ma o nisi nei o ai sa matu a te te ma fai va I le nu o le tua mai tau le mai wo oe I le tau nei. I na ua ma mai le lolo sa ngalua e pea satani I ma lo, ma ai, ma lala fanga nei. Ia faa muta le ngafa pa ia ua uma na firifilia ele tua e faa nauma ia ile tama ole folafolanga. Aile ngata ilea, na tauma faifoi leti apolo, ia tau fia ia fuafuanga ale tua ua uma na fuafuaina mole tangata, olfitili. O ani fuafuanga na fuafuaina ile tua mole tangata ile amatang. O ani fuafuanga ale tua. Ia se tato wa ai ile tutusi o kenese o lona matau pua iva. O lo faa manatu mai ai pa ua toe tawa ile tua ia ana fuafuanga ile ia noa malana fanau ina vaila lolo. Kenese o lona matau pua iva alfa umamua. Ua faa manu ia atu ile tua ia noa maona atali. Ma ua faa pe atu ya te ilato, ia outou fana fanau, ma ia outou uruola, ma ia tumu le lalolangi ia te outou. Ole fisini. Ole ale fuafuanga le tua mor tangata, ma taulele mai woe. O faa manu yanga nei na tue le atua ia noa malana fanau, o faa manu yanga lama ia na tue le atua ia atangu maeva ina ua uma ona feyo ila ua, ile asono. O famunianga aia. Ina ua pa'u la tamu maeva, ma ua to'i lalo ua la le fatau nu inga le fuafuanga lea. Ae na maala ulia ele tua noa, ma ulea ua to'i tu inatu nei ia noa famunianga aia. O ha famunianga aia, pa maile famutalanga ili kenese iva, alfa iu mua muan tato fuaitau ina, ia utou fana, fanau. Lua, ia utou ha? Ia utou luala, malona tolu, ia. Ia tumu le lalolangi ia te otou. O fuafuanga ia le tua, mole tangata. Ia fana na umaini tama, e folinga I le na faya I la tou. Mane tua, ina ua faya I le tua a tamu ma eva. O le ale tala le tuspa ia, pe mai le tuspa ia. O mai a tatou faya le tangata I lo tatou a. O le fina ngalo le tua, ia tele mi tama e fana na umaini lalolangi nei, e folinga I le fatusa oai. Ia fana. Ia folinga I fatusa o le tua. Fana fanau, mai ia uruola, ai le ngata ilea, e te tau na ai nā le lalolangi, ma tumu le lalolangi, i te ngata e fōlinga i le aku, i a fōlinga i le tua. Pitai woe, e fai le fuafuanga le tua, ai olo tau ma fai fōi le ti apolo, e ngā lue iana fuafuanga, ina ia tau fia fuafuanga ia ua faia. Ele tua, ona olona nganga fovale, matau mafaye awa nei fatau nuina le fina ngalo ole tua, wa uma ona fuafua mol tangata. Ile tau neila, o te manao seifa awa watu na tato wa onga ile tusi na tato feitawina. Kenese olona matau upo esi fulmaritas, ar fai upo mua mua yo, ar fai upo e fa. Te manao ia utoutanga tangai ile tato tusi lea, kenese olona matau upo esi fulmaritasi, ar fai upu mua mua e o ili fai upu e fa fonga le mai, fai nto fai tawina ilunga yo, fa tasi ma, se i tato fai tau. Sa tasi lama le ngangana e tasi fo i le tau tala ale la lanangi uma, fai upu e lua, wo fo i na lato uo mai mai sasae, o na maua lea i lato u le fanua la uma tasi le nuo o senara, o na lato u maua i lea tolu, o na lato u fetau tala tala i lea o le tasi ma le tasi sawia, i nā tātou whaia ia o maa o mea, ma matua tunu ai lef, o na whai lea o maa o mea mō lātou maa, ua whai whai le pulu e meri mō lātou panisina, te tātou liu whai upe whā. O na lātou whai ane lea, o meia, i nā tātou whaia ia o se ai, ma se olo, i a olo na tumu tumu i le langi, i a tātou whaia whai se mea e ta ua ai i tātou, nei fata apea peina i tātou i le whunga ele ele. O le ale fuafuanga le tua mori tangata, i ai nā le lalolangi, ma i atumu le lalolangi nei i tangata e ola e fōlinga i le ata, i le fōlinga o le tua. A o le ale fuafuanga le ti apolo, fai maina mauna tātou whaitawina, uo mai tangata nei mai sasai, o na fai mai leo la lato faa matalang. O mai se i tātou faya ia se ai ma se olo. Ma i olo na tumutumu i fea. Olo na tumutumu i le langi. O apa fuanga na manao mi ai e fai ia se olo ma se ai fa pea. Ja? Momua, fai mai na mauna tātou fai tawina. Ua manao e fai se ai ma fai se olo ia ta ua ai lato. Tau te sila fieina. Ole mea le ta ua ole faa mawalunga. E ta ua ole fiasili. Ole mea ta ua ole fia mi ia. Mata e le ole langona le na, ole otele na maitawina, le telo tangata kerusiano yona pone, wa mata ona ngalue mai ei leti apolo. Ina ia, faise mea yo lato wolanga. Ea, e ta ua ai lato ma. Ma mi ai la tau, mana tu e lo loto i le tai au nei, le tala i le tupu o Papilonia o Nebukadnesa. Au tu Nebukadnesa i lunga o le ai, ma vai atu le matango fio Papilonia. Fa mai le tala le tusipa ia, na si si o na lima ma fai mai. Fa uta e leo Papilonia e ale nei lo fai e loa, vi ia. Wa manau se me vi ia ai o ia, ma tau tau ai o ia. O le ale i unga na iu iai i a Nebukadnesa. Na iu i le mutia. Na iu i le mutia. Na nofo i na i tau sanga i fitu. Ma ai le mutia i tau sanga i fitu. Aisea, o le i unga o le tangata loto faa. Faa mawalunga. O le ale mea wa iai nei i a le tangata. I le teimi o le ua mawaila lolo. Ua manao le tangata. E fai se olo, ma fai se ai, e bi ai o ia, ma tau tau ai o ia, se iau tau atu i atu tau. So se tangata, na te faya se fuafuanga, e te te ai le tua, e uvale ma olona tunuunga, o le faa fanonga, mai fano lama e faa mau. Lana ma fuanga lua? Ele ngata ina mana, fai se mebi i ai o ia, ai fai maile mauna tātou fai tau ina, ua manao e fai le olo lea e nofo mauai, au alama nei e se tasi o lātou e alu fia. Au alama se tasi o lātou e alu atu ina lolangi, o le fuafuanga le tua, fai mai ia tumu le lalolangi, mai ai nā le lalolangi i atou tau, ai sau tangata fai maile na pamtalanga, nei fata ape ape in nei tato i sexy fa kuma wa manau le tangata e nofo i le metas mauri no fuanga le o le alu watu wa i le pule e pule a i tangata umalama nao i a mau le pule lona tolu wa mafuanga na lai o na fausia le olo lea na manatu e fausia le olo lea ia siri lona maualuga nai le maualuga o le suāmai na ufitia ai le lalolagi o la lemea na manaomia manaomia e fau le olo ia sili atu lona maualuga i le maualuga na oo i ai le suāmai ua manao le tagata e fiafai mea silisili ua manao na te fiafaia mea e sili atu i loo mea na faia e le atua tou te silafia o le a le mafuaaga na pauma i ai le tiapolo mai le lagi fai mai le ti apolo o te fia faia i a lou nofo ali e sili i fetua le tua i a tutusa lou nofo ali ma le nofo ali o le tua o le ale menei iai na tuli ese ma le a ma le lagi na tuli ese ma le lagi le ale mea ua manatu o le tagata ua manao e fiafai se mea e sili atu i mea na faia e le atua ia sili atu ona maualuga o le olo ma le ai i loo o le suāvai na fasiotia ai tagata le gauaʻi ma le usitaʻi i le amataga lona fao mafuaaga ua oe ua manao le tagata ia fausia ia maualuga se olo ina ia mafai ona latou faamatalaina le mea na tupu i le poto faascientist ua latou manao ia faamatalaina mea ia i le atamai faascientist faafoga mai ua oe o se tasi o fuafuaga o loo faia e mālō le lalolagi i aso nei o loo tele ina lē o malamalama ia mālō le lalolagi o loo iai taʻitaʻi o mālō o loo latou faia se fuafuaga ia faia se system e taʻua o le New World Order ina ia pulea ai lo tatou lalolagi atoa o le a lē toe pulea e se mālō le lalolagi e pei o amerika novaai le news anafi o loo malaga le suga i le peresitene o le mālō amerika i kanata talanoaina ia se fuafuaga mo le faaleleia o mea o loo tutupu faafoga mai ua oe e iai le melili o lē o iloa e tagata le teminei o loo galulua e faatasi nei le tele o taʻitaʻi ona mālō ma nisi o taʻitaʻi o loloti galueina le mea lea e taʻua o le New World Order ina ia pulea ai lo tatou lalolagi auā o le faanaunauga lenā o le tiapolo ia faia se fuafuaga faapena e pulea ai lo tatou lalolagi sei tatou vai atu i le faiupu e lima o le mataupu lava le sumatasi o le ā le mea na tupu a o silasila le atua i le tagata ma lana ma ana fuafuaga ua fai o le ā se mea ua oo i le finagalo o le atua faafoga mai ona fioifo lea o ioma e silasila i le aai ma le olo ua faia e le tagata faafoga mai ua oe o le masani a le atua ae leʻi oo ina lauina se iʻuga pe tuuina atu foʻi le tauio se mea na faia e se tagata mea sesē e muamua iloiloina i le atua le mea na e muamua investigate le atua po o le ā le mea leʻu fae faimai le mau a o faia fuafuaga a le tagata matinā e le olo lea ua aluaʻe pea ma aluaʻe pea ma aluaʻe pea faimai le tala latusi paia ona fioifo lea o ioma e silasila i le aai ua faia le tagata e fiailoa le tagata e le atua po le ale me lea ua oe le mafoufau le tagata i le tusi paia peretania o le Revised Standard Version faimai upu ia o loo iai faapeletania and the Lord came down to see the city and tower which the sons of men had built matau lemai upu ia o le ale mea na faia le atua faimai le tala ua fioifo le atua seʻia seʻi silasila ma vaavaai i mea ua faia le tagata po le ā le mamao ua oo iai lana taumafaiga mae na fiomai le atua e iloilo auā o lana masani lea ae leʻi oo ina tuuina atu le faaiʻuga a le atua i le tagata mua mua ilo ilo ina ili fam sinonga ona lawina ai leo lona yunga or fisili o ai ila tou iena fisoa soani ya ni marota e faule olo te fafong mal fisili o ai ila tou iena fisoa soani ya ni marota e faule olo ha? Fa maile maulen tato foi tou ina and the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. Why la ton of Sosonia ni marote fau yele olo? Na faya e atali, why? Wo to me to win a volta to wa onga to why? Ya atali yele tua ma fa fine o tangat. A le wo sa wi wole a fine awa. Awa atali. Why la to wi ta wa o atali yele tangat. O ila toia na tutumbu mai ya te ya feta mai mahambo po ila toia o lo fana na mai ete te ile fina ngalo oi o le tua so se tasi e fana mai ete te ile fina ngalo le tua eta ua ila tona o atali oi eta ua ila tona o atali oi o tagata ina wasi na sina la le tua ye o le arfam talanga tuspai e fatau ile tulanga o fer tanga si tato fa wa ile fe peono an ona fe tala yane leo yoba o la no tu fa mai ale tu na wa ba bai ile ngal wen ngalo fe tanga fa mai le fam talanga wa tasi lenu o la le winga le mia o lo na winga wa tasi le loto tasi le famo e moe wa tasi le fo fuanga ya ete te ile tu mai mau pe an se tas a le tasi le e au au na mangalu nue ilea, ile tua. A le tasi lea alo ta uai, fai mai ua tasi le nu, ono na winga ua tasi le loto, tasi le wha moe moe, tasi le manatu ea. E te te ile fina ngalo le tua, manatua ile. Ioane spulu mare fitu alo ta uai, ile te talo Yesu se tasi ono wha maa, whanaunaunga mawalunga, maa whanaunaunga mawalunga Yesu. Ia tasi le loto o lana wha, fanau ai au au na tangata uma ile tua alar me lau tupui o leo wa tasi le loto ai tasi le loto e te ile fina ngalo olen ole tua sei tato fa uma le mau o na fetala yane leo yoba wa tasi le no e tasi fo ile nganganga ya te ilato uma wa mata fo ilato o na fai ole nei mea o le nei fo e le to e ta ofi ilato use mea e tasi ua lato manatu ya i fai o le arpa mtalanga tuspaya mai le tua o te le tau fia se metas. Au mai le tua le freedom of choice e te fili fili ai. Mai le tau fia le tua lau fili filinga e fai. Pe te fili fili mo ia, praise the Lord. Pe te le fili fili mo ia, e ia te oe lau fili filinga. Ai le tau fia le tua le fili filinga e te fili fili ai. Ai, au te mana au fautua ina au tau. Pe a tātou fili fili. Fili fili le tua a wai o lai oe a toa malo ainga. Fili fili i le tua a wai o lai oe malo ai. O le arfam tala, pa mai a le tua, e le to e tau fia i la tou se metas. Ua la toa? Ua la tou manatu iai. Nele. Ile, pa iu pwe fitu. Pa mai lo le tua. O mai ia, ina tato o ifo ia. Mai a tātou wha e se ina i le mea lātou ngangana. Ina i a le langona i le tasi le ngangana a le a le tasi. O la alfo fuanga le wei nei. Ua fina ngalo le tua. E ta tau ona wha tau no u lona fina ngalo. O la alfina ngalo le tua. E ta tau ona o i a tangata i le lalong. Lalo langi. A o lea ua tau mawhai le tangata e ta ofiofi aua nei ta ape atu. Ma fau fau men nei. Me mele o tupu tonu nga luenga lea. Fatu langa le lei vaenga uba. Wa yeile vaenga e vaia piriki. Wa yeile vaenga e vaia sima. Wa yeile vaenga e vaia lau papa. Wa yeile vaenga e vaia le bai. Wa yeile vaenga e vaia lea mea mele mea mele mea. Ua saunia mea uma. Ai fa funga mai woe. Te i lava o tupu mai le fale tonu se tasi wasu. O lara fale tonu. Ua saule vala au mailunga. Ua mana o mia ni piliki se te fungu. Ai fai mai le tali mai lalo. Koe ha holea. O lale winga upu ia na uta ua koe ha holea. O upu na o le upu le ngangana tonga. Sifa, okay, loa foi fakonga. Ai le kiki. O le winga upu na. O le ale me ke fai mai ai. Ua iei nei le fa le tonu le ngaluenga. Le fuafuanga sa faia, ia fausia se aima se olo. Ia le ngata ina pūlea i tangata uma o le narolangi. Ai o se aima se olo e te tea i tangata i le tua malona fina ngalo. Nāna me watupu, ua muta nei, ua le maala malama tangata. Ma ua taitasi nei, ona taape atu o lea tangata, ma lea tangata i tuni manu uma o le narolangi. Ua a mata langa ia lava ai, ma fatuina lava lana ngangana. E pei foi ona ia ila tato ngangana ile tai au nei. Ole tali tonunga woe. Iono po, a fai ai tasi le ngangai, tasi le nganu, tasi le malo. Ona fai ngon fie loa foi lea na tasi le lotu. E fai ai le amio le anga. Peitai, e leo le fina ngalo le nao le tua. Ma le tu cio fali inga, isfuru mar fitu, mar isfuru mar balu. O lo ta wai, o le atula in mai se system. Po se fua fuanga fale ma loi lo tato ula rolangi. E o le atu fa te sia i loto o tangata uma la rolangi. A e te te e le tua malona fina ngalo. Fai mai a, i le yopu na tato faitawina. Le tua, e le ma fai foio na bauia. E se tasi se mea e te fina ngalo ai. Po le a le mea e tau mawhai e tangata. E le mawhai, ma e le mawhai lava. I le mta upu la e sifuruma le tasi o tusu kenese. Wa tātou mawai, e nā le tasi le tū ainga, na lātou fua fua ina le olo o papenu. Wa nā o le tū ainga, e tu tupu mai a kaino, le ngafo kaino. Paulo le tū ainga. Ma, o le ngafa, o sep, o i lātou nā. Lātou te whāua wina le ngafa pa ia, e whātou wina le whānau mai o le lifa ola, e pei o na fola fola le tua le kenese, e tolu a olona fai upu e sifurma lima. I le kenese la olona mata upu e lima, tātou te maua i nai le tala o le ngafa. E amata mai a tamu a e o i a te hai, e o i a noa, a o le mata upu, e sifuru maritas, o le tusi la valea, tātou te maua i nai le tala i le ngafa, o semu, e o mai i ate hai, i a aprano. Ai a tātou o mai le tusi o mātaio, o lona mata upu mō mua, tātou te maua i nai le taunu unga, o le ngafa pa ia lea, i a Yesu, o fea e a mata mai ai, e a mata i a aprano, e o i lea, i le mesia, fafunga mai woe. Ina ua uma le mateo mō mua. Tātou te le i to e maua seisi ngafa i to tonu o le tusi pa ia. Mō mai pele ai? Tātou te le i to e maua seisi ngafa i to tonu o le tusi pa ia. Aisea, ua tau nō i ale maloanga ma le forafolanga ale tua. I le mesia o le āwhānau mai o i alea na te tui mamamoina i ale ulu o lea. O lea. Ua whānau mai le li whaola. O ia le nā, na pui pui a ai, e ie, e le tua, ia le ngafa, ia aua nei whālea ngaina, mai lona amatanga, e o mai le whenga inga fau, sā pui pui, sā male mupea e le tua, ona ua fina ngalo le tua, e whātau nūla na forofolanga, ile, kene se tolu whai upe suma lima, e whānau mai le tama, na tea, na te tui mamomoina, ia le ulu ole, fafung mai. Aoi nei fa mauni i le tua. Aoi nei la na tui nātu oi. Ato toa i le tua. E faima se tas. Na te whaawa wina le ngafa pole fina ngalo le tua. Se yo ili aso e fio mai ai le lifa ola. E pui puia oi saunga le mua le tua. E leo leo oi e le tua. Lea olofa mai ai i ale fantalanga ale tusi o salamu. e tola wapi le angelu yova e sio sio miai la to uma e mata tau pe aoi le teimi o mala fai meile fam talanga tis paia e afe ma mano ni mano e pa ui tafa tafa o loufa le ie ailea aile o ane se mala na na vai ai o mata ailea aile te te ane se mala i loufa le ie aisha o lo pui puia oe le tua awa o oe o tei mani o le a'ai o saunia ele atua i le lagi ma le ola e fa'amau saunuu valo'aga galavalo'aga le tama lea le tama lea na maliu iā aperila 2:07 tiā e 3:07 i le aso faraile lala aso aso faraile apelila 2:07 tiā e 3:07 na maliu e le tama lea le tama o le folafolaga le tama na preserve mai ma puipuia lona gafa seʻoe le taimi e fanau mai ai auā le finagalo lea o le atua ia faaolaina oe ma faaolaina au ua fano ona o le tiapolo ma ana mai leileaga praise the lord e ui ma ua maliu ae na toe tumai nai le tugamau ua afio i le lagi o lo afio i le itu taumatau o lo fautua mo oe ma fautua mo au ina ia tatou iai le lagi i le ola e faavavau o saunia i le atua le tama o le folafolaga le tama e leʻi manatu i lona ituatua ae na manatu iā te oe ma manatu iā te au e ui ina sa pale i le pale tuitui a o le aso e fio mai ai fai mai upu o le pese lau talavousa pesei o le a pale iviiga o le a ivivii iā te ia o loo faatali nei le tiapolo mo lona i uma ua uma na faataunuu le vaega muamua le mau o le a tuʻi ma momoina e le tiapolo lea ia le muli vae o le tama lea ae ua leo toe mamao se aso e afio mai ai iesu seʻi tuʻi momomo le ulu o le gata ona lē toeai ai lea o se tiapolo i lo tatou lalolagi o le a leai se gata o le a leai se satani o le a leai se tiapolo o le a leai se masala aisea ua taunuu le folafolaga ma fuafuaga le tua ia le gata ina faaolaina oe le tama lea a ia tuʻi momomo le tama lea le ulu le gata ina ia aua nei toeai le mai a ia saʻoloto le tagata na faia le faatusa o le atua ma ia faaolaina i le lagi i le ola e faavavau 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 lava amen atua faftai le mautinoanga wa matu maua mafalongo ia i le neitayam. Po alama tau mafainga le ti Apollo e faleanga i matou, mafau matia i matou mai le sa tauro leona. Matou te ioe matalitonu e te manu malo mai te manu malo lama. Soso ni mai, ina ia o matou langona ina le langona. E peifoi ona langona e iopo manoa sa matou susu ina le neitayam. Ina ia mafai, ona matou tūmau, se iho ili aso e te whaola inai. Whamia o te ngata uma ili neitayam, ili suwafo Yesu Kiriso wa matou wole mawala autu inai. Amen.
Aloha and welcome to God's love. I'd like to invite you to sit back and relax as we bring the greatest love that the world has ever known, God's love, into your life. The rocks, the waves. It reminds me of Jesus as the rock. As our lives are being tossed around by the waves, if we stick with Jesus, our rock, we will not be moved. The waves of evil, the waves of sin, will not be able to move us.
We don't know why trials come our way, but we know our life's in God's hands. So with these words of comfort in our hearts, our burdens we can withstand. Make Jesus real, oh, make Jesus real, for in Him we find comfort and love. Make Jesus real, oh, make Jesus real, and He'll offer peace from above. If we read God's word faithful each day. He'll become so real in our soul, and we never fear what lies ahead, for our faith will make us whole. Make Jesus real, oh, make Jesus real, and He'll offer peace from above. Make Jesus real, oh, make Jesus real, and He'll give you peace mixed with love.
Well, aloha and welcome. I have a very, very special guest with me here today. He's a very strong man of God. He dedicated his life to the Lord's work. And in a very unusual way, he is the president and senior chaplain of the Waikiki Beach Chaplaincy. And you've seen it on TV where they're having the services on the beach. On the beach. And that's very, very unusual. And, you know, it's a blessing. A lot of those people that are going to Waikiki Beach there for swim and all that sort of thing. And they see Jesus being brought into their lives by this man here. So let me introduce to you Alex Lekankas. Aloha, Alex.
Aloha.
And welcome to God's Love.
Thank you very much. My pleasure to be here, finally.
Great. Well,
many invitations.
Yeah. Well, thank you very much for, and I know you're a very busy man, you know, and you have set aside this time to come and join us and share with us, you know, your work, you know, your service for the Lord, your vision. Well, tell us, you know, how did you all start?
A simple vision. It's simply a vision that God has called us to. I like to use the simple acronym KISS.
Right.
And I've changed it just a little bit. I usually say, keep it simple, saints.
Oh, cool, instead of stupid, right?
Stupid.
Because they say KISS.
Because nobody who serves for God is stupid.
All right, yeah.
We might be fools, but we're not stupid. Fools for Christ, but not stupid for Christ. And so our mission is a very simple one, is to declare the person and character of Jesus Christ, right where the people are, understanding that over 70 different nations throughout the world, we'll see nearly 7 million visitors come through our state. And so there's an opportunity for us to declare the gospel of the living and risen Savior to those who happen to cross into our state. And we do it essentially with the sense that this might be the first time that someone has ever heard the gospel.
Right.
And so we try to keep it in terms that would be understandable to those who perhaps have never heard it before.
Right. And why the beach? I mean, it's a very unusual place.
Yeah. Well, you know, the ministry was founded in 1970. February of 1970 by Bob Turnbull. He was called here to be an associate pastor at Prince of Peace Lutheran Church with Norman Hammer, who was the senior pastor there. And after Bob had been here for a while, if you remember the sanctuary of the Prince of Peace Church, it was on Lures, and it was the tallest building in Waikiki at that time. Bob was standing in the sanctuary in the 14th floor looking down as the people began filing into the sanctuary, and observing that, he said, well, that's where the people are, and that's where we have to take the gospel. And that was in 1969, and in 1970, almost a year to the day later, he held his first service on the beach. He left the chaplaincy in 1980. Gene Osborne served in the capacity that I'm presently serving in as its director and president and senior chaplain until 1988, and then I stepped in June of 1988 and have been there ever since.
And I came the other day, and I was just walking past. I didn't know, you know, it existed.
Right.
And I saw it, you know, and I thought, of course, this is a great idea, you know, proclaiming Christ wherever the people are, you know, and it's an unusual place. And, you know, when I watched the faces of some of those people that were sitting there and, you know, enjoying the music and enjoying your preaching and your singing, and, you know, it was a very great experience. I take my hat off to you. It's a great way to serve the Lord.
Well, I never thought I'd ever do anything like that. It wasn't my desire to be out on the beach. I wanted to be in a nice, safe environment of a pastoral ministry.
Mm-hmm.
But God specifically called me there, and it needed to have not only my desire, but mm-hmm. my wife's support as well. And once she said, I don't know how we're going to support our family,
mm-hmm.
but I know what God has on your heart, has laid on your heart, and so I want to fully support you.
Mm-hmm.
And when that took place, I jumped right at it. I said, Lord, you'll have to help me walk on water.
Yeah.
And he's done it ever since.
Yeah, I mean, you know, the same thing with our ministry too. You know, you just put him first, and he will just look after you. He provides everything, right?
He has provided mm-hmm. beyond our expectations.
Yes.
And we haven't done it in terms of seeking anything in return. We've mm-hmm. done it with the expectations of simply serving him mm-hmm. and being obedient to him, and let him carry us and chart our course mm-hmm. as we, in obedience, proclaim his gospel and his good news.
Mm.
It's that simple.
Yeah. You know,
it's not very complicated.
Well, that's right. That's why he doesn't really use complicated people, right?
I like to keep it pretty simple in my life.
Yeah, as you say, he used the KISS people and he used the KISS principle, right?
That's
keep
right.
it simple, yeah?
Absolutely. Keep it simple.
Yeah. And, out in the weather, you know, rain, wind, you know, you go on despite that, right?
Well, I tell you, for the most part, our Sundays are free of rain. We might have a little passing mist, you know. It has rained.
Mm-hmm.
I mean, it's poured. And when it's poured, we will gather in some safe place and, you know, do the best we can.
Mm-hmm.
But the Hilton, where we hold our services adjacent to the Hilton,
mm-hmm.
They've been really gracious to us in all mm-hmm. these years. They provide us with power mm-hmm. to run our sound system.
Right.
And if it looks like it's going to rain, or it's threatening rain, I'll call and see if there's a room available. And more often than not, there's a room available.
Mm-hmm.
And so they'll provide that for us. And we'll just set up inside if it's really bad.
Correct. So, I mean, you're in a situation where you can go ahead whether it's inside or outside, right?
For the most part.
Yeah.
For the most part. Mm-hmm.
So the Lord provides.
But every once in a while, we'll be right in the middle of the service and it'll pour and it's too late to move indoors. So. We just go on with what we do.
Yeah. I mean, and you have, you know, some really great artists on your program. Now, have you always wanted to do this line of work, or is it something that you
I was never interested in doing this.
Mm-hmm.
I kind of dabbled in philosophy as I grew and matured in my adult years. I graduated from the University of Notre Dame, and I majored in philosophy, so it's been kind of a hobby and a means by which I could show off my depth of wisdom.
Right.
And that's how it kind of got me started.
Mm-hmm.
But the man who's been perhaps most instrumental in my life in terms of mentoring me, although he wasn't aware of it for many, many years until I met him shortly before he died, was J. Vernon McGee.
Mm-hmm.
Right after I made those fateful commitments, yes, Jesus, come into my heart, I got into my car, turned on my radio, and he, of all people, happened to be broadcasting
mm-hmm.
at that point in time. God hadn't planned. And it irritated me because, one, he had a Texas twang, which really didn't settle into my ears in a pleasant way, you know,
mm-hmm.
that Texas twang. But, you know, it was the content of what he was saying which really mm-hmm. got hold of my heart. And from that moment on until he died, I fed on his ministry, and I bought all of his commentaries and listened to his tapes. He's been a big part in my growth
mm-hmm.
and a major part in giving me the sense of faith that God is in control of all things.
Right. Mm-hmm. Mm. Well, you know, they say that there's no business like show business, but I think that there's no business than God's business, right?
Well,
like
God,
God's business.
God took me out of show business. I've been working in showrooms.
Yeah,
talk
us about that. Yeah.
And traveling quite a bit for 30 years before I got into the ministry.
Yeah. You were a singer?
I worked as a singer, musician, a producer, you know, whatever it took for me to get out in front of people, and I enjoyed that, and it was a nice way to make a living, and God had blessed that. This is what I'm doing right now, more fun than anyone should have an opportunity to enjoy. It's the most fulfilling thing, and I can't think of myself doing anything else.
Yeah, I mean, he's taken, you know, that talent that you have, and, you know, the way you want that talent to be shown, and use that to do the same thing for him, right? And even more now, you know, it's
Well, you know, God's grace is amazing, as the song says, amazing grace.
Right.
And I'm so encouraged by the fact that where sin abounds, grace much more. And, you know, I can find myself in situations where there's tension and there's adversity, but then I can be anxious for nothing, knowing that if I focus upon what God at that moment is dealing with my life about, the future will take care of itself. The future moment will take care of itself.
Right.
It's not easy to do, because I like to be in control. But I've learned very, very painfully to relinquish as much control. In fact, you know, I've come up with the perception, as far as the chaplaincy is concerned, that my job there is to become as dispensable as possible.
Right.
To bring people into our ministry, to allow them to exercise their gifts. Now, I don't mean to be dispensable as far as my integrity is concerned, or as far as the gospel is concerned.
Right.
But I'm dispensable in terms of I don't always have to be there. Now, I may turn something over to you, and you're going to do it entirely different than the way I would do it, and I might even say to myself, my gosh, why is he doing it that way? But, you know, it gives opportunity for someone to exercise their gift and to grow as a result of that and to become a minister in their own right.
Right.
You know?
And which different sets of people that you probably don't reach yourself? I mean, you know, we're all different, you know.
Yeah, absolutely.
And, yeah, we present things differently, you know. Not everybody will like the way we do things, but maybe when somebody else do it, and that's why God created us all different, and,
well,
you know.
Christ is not my face. All the faces of all the people that are involved with ministering for him make up the mosaic of who Christ is. He is not just one face. He's not just one person. He is just not one resource. You know, he's the resource to all of us, wherever we are at. And the great thing about our God is that he's willing to meet us right at the point of our sin. He says, I've come not for those who consider themselves righteous, but I've come for sinners. And man, that makes me feel great. I'm a sinner, save my grace.
That's right.
And I recognize that. And, you know, I just shake my head and I say, why me, oh Lord? And I don't deserve this. But it's his choice. And I can't help but feel a sense of an awe at the fact that he, in his divine will, has chosen the way he has chosen.
Well, I mean, it's a great honor to save him, isn't it? I mean, he chose us. We didn't choose him.
Right? Okay. We love him because he first loved us.
Yeah.
You know, it's that simple. We can bring nothing to the throne of God except his son.
And, you know, talking about being dispensable, you know, one thing with a lot of Christians, when they've done something for the Lord, they think they are indispensable, that without them, the work will stop or it won't go on. But they're wrong, you know. We are all dispensable, right?
Very much so.
Whether we're there or not, the work goes on.
Absolutely.
And sometimes it may even go on better than without us.
Well, I'm of the impression that he doesn't need me. He uses me for his glory. And he allows me to participate in that. It's an honor. It's an awesome honor. We do things in the chaplaincy by one simple perspective, is without expectation of anything tangible or intangible in return for ourselves personally, mm-hmm. but to consider others more important than ourselves, and as a result of that, to declare the gospel and good news, mm-hmm. and to reveal it in our walk and talk, you know.
Right. Mm-hmm.
Because oftentimes, in the course of what we do, we are rebuked for doing what we do, but mm-hmm. it's okay. Because I used to do that myself.
Mm-hmm.
And it gives us opportunity to reveal the grace of God as mm-hmm. a result of that confrontation.
Right. Mm. Well, Alex, it's been, you know, very enlightening and a real blessing to have you on this show and to talk to you and share your faith and your ministry. Now, how would you sum up what you are doing and your vision for the future and advice to our viewers?
Well, if you like to put that. Most of us seek our destiny. And one man created his own. Mm-hmm. It began in a manger and led to a cross. And it included all of us. And someday soon, our destiny, no matter who you are, where you are, what you are, whether you were born 1,000 years ago, born in this century, or born in a future century, that our destiny, it's going to happen. It's going to cross with his destiny.
Mm-hmm.
And that'll be determined by where we are and what our choices are with respect to the person of Jesus Christ, our Lord, our Savior, because he's the only way, the truth, and the light. It's that simple, and yet it's that profound. Mm-hmm. There's just no way avoiding that. Either we go through his gate, or we don't make it in. Mm-hmm. That's the simple gospel we preach.
All right. Well, Alex, thank you so much for your time, and thank you for those advices and words of wisdom. Friend, you know there are so many beautiful roses in Hawaii. We are blessed with them. But there is